Kei te takahi te minita I ngā take mā Tauranga a Anne Tolley I te mana o ngā tamariki me ngā mātua o te kura o Aorangi. Kua puta te whakatau I te minita me kati taua kura, engari he whawhai kei te haere ake.
Mō ngā tamariki o te kura o Aorangi, he tākaro te mea nui. Engari mō ngā kaiako, he tohe ki te minita mā Tauranga kia kaua e katia te kura, te take nui.
Hea ha tōna whakaro mō tēnei kura. Mena ka hinga tēnei kura, kua katia te ako I te reo Māori mō ēnei tamariki.
I think it's gutless to not come here and tell our community and our tamariki just what her decision was and what her real reasons are.
Tata ki te iwa te kau ngā tamariki kei te kura o Aorangi I tēnei wā. E whā te kau ōrau he Māori. Ko te karanga a te kura mai rāno kia nohotahi rātau me te minita mā Tauranga ki te kōrero a Kanohi mō ngā āhuatanga e pāna ki tō rātau kura.
It's a very important issue because this is a decile 3 school. It's in the middle of a decile 10 neighbourhood, basically.
Ko tāku ki te minita, hara mai koe ki tēnei kura, titiro ki ngā kanohi a ngā tamariki, ki ngā roimata e maringi ana, e rā tūmomo āhuatanga, ka pā pē te aroha ki ahia.
Kei te tohu e te minita mā Tauranga, tētahi kai whakahaere, hei tautoko I te kura, ngā whānau, ngā tamariki me ngā kaiako, I roto te wā ka katia te kura. Hei te 27 o ngā rā o Hānuere o te tauhau e heke mai nei, hei tā te minita mā Tauranga, ka kati ngā kuaha o te kura o Aorangi. Joe Glenn, te karere.